Yabafethi ke ngizokwakho ukuphawula ngemdwebo kaRasta ukuthi ngabe uyibona njani. URasta ke bafethi, he's an artist who's well known for painting ama celebrities and those who has passed away. So he has gone under fire for his latest painting of Uthando Lwethu, who was an actor and passed away 2 weeks back. Bafethi, so abantu abanemeneze ngomdwebo wakhe bafethi bathi nje yena uRasta wenza nje ihlaya about this, because it's not for the first time he's been accused of making jokes out of dead people. So bafethu, ngifisa ukuzwa nje ukuthi okwakho ukuphawula ngomthetho khona ukuthi ni, because mina ngokwami no uRasta no. It's bad. But ke ngaphandle kwalokho, sikubingelele kuyona YouTube channel yethu le siyabude TV. Qinisekisa ukuthi subscribe la lekhana kanjani izindaba selethu sishisaphe, awubheke nje ukusibhathe. Bafethu, ngifisa ke sikhulume lolu daba la Uyajola 99 ukuthi ke ngabe iyalingiswa yini na, noma isuke yenzeka okwangempela. Like bafethu, it's true, because njengamanje kushayisene imbono emva kokuthi kube khona owesifazane ophumile obalwa ngokuthi Uyajola 99 emqhathe nomndeni wakhe, njengoba yamcela ukuthi azolingisa khona, yamkhokhela imali engange-1,000 rand, imvala umlomo ukuthi ke angatshela abantu ukuthi uhlelo azovela kulona ulilingisile alulona iqiniso. Ke bafethu, siyazi ukuthi abantu abaningi bakholelwa ukuthi ke laphana kuvela into eyiqiniso kuphela, ngisho number futhi ngikholelwa yiloko. So makukhona othi wakhokhelwa imali evala umlomo, ngabe lokho kusho ukuthini? Ngabe kuyalingiswa yini ke laphana bafethu? Ngoba lo wesifazane okhala ngokuthi ke uqhatheke nomndeni wakhe, njengoba umndeni wakhe umbone kutelevision ebanga indoda ke bafethu. So uthi yena wayengazi ukuthi ke kanti leya nto yinto yangempela, wayezitshela nje ukuthi kuyalingiswa, njengoba aze atshelwa ngisho into akufanele ayikhulume kuyona leya episode. So bafethu, mina ngifisa ukuza umbono uyena ukuthi ngomthetho khona, what is really happening about Job, what is really happening about Uyajola 99? Iyaethwa, iyalingiswa, noma yenzeka okwangempela? Ikhona comment section laphana ngenzansi, ungafika ushiye khona umbono wakho. Ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya, mina ngithi ngiku